miramana sinoreka kugushimira mana ukoze ibikomeye mana ni wewe wabimpaye niyitanga rwose mana kwari ibikomeye mana wewe wabimpaye itanga rwose mana
murabibona yuko akanyamuneza bafise ni kenshi rwose akanyamuneza kose bafise baheje baterwa n'ishyirahamwe apeyave ishyirahamwe apeyave mu Burundi riko rakora ibintu bidasanzwe riko rakora ibikora inka mu gufasha imfubyi abapfakazi n'abantu abantu nikora rero mukuri turabashimiye cyane reka dushimiye cyane ishyirahamwe apeyave ukigoro shishikara gukora ukuntu shishikara bifasha abenegihugu b'u Burundi imana ishikari ikomeza imana irihezagire cyane rwose
itabaye abantu barabazanya itabaye abantu baratangara itabaye abantu barabazanya hey abantu bari abazanya itabaye abantu barabazanya itabaye abantu barabazanya itabaye abantu baratangara itabaye ntabwo yaguhebye itabaye abantu barabazanya itabaye abantu baratangara itabaye abantu barabazanya mwongere ikaramu yo kwandika ntibamwongere mwongere ikaramu yo kwandika umumama bamwongere mwongere ikaramu yo kwandika ntibamwongere uyu munsi bamwongere mwongere ikaramu yo kwandika ntibamwongere iki kigo bacyongere cyongere ikaramu yo kwandika ntibacyongere
yesi bakunzi ba FTV turabaramutsa aho muherereye hose ku mpande zine z'isi kuri mikoro muri kumwe na Jean Marie Vianney niyo nkuru inyuma ya kamera hakaba hari Arthur Bactimix nk'uko byama bigenda nk'uko FTV yama ibamenyesha ntacyo idakora kugira ngo ishishikare kubamenyesha ibiganiro byiza kandi babegezweho uyu munsi nk'uko mubibona twazindutse tugendera mu ishyirahamwe apeyave aho ryariramutse riko rirafasha abantu bantu nikora riko rirabaronsa ibikoresho by'ishuri nk'uko musanzwe mubizi amashuri bwango bukaba bucatangura tukaba twashimye kwegera cyane abantu bari baje kuronka izo mfashanyo z'amakaye ibikoresho by'ishuri kugira abana babo bagende ku ishuri nk'uko mubibona bakaba bari ngaho imbere yacu tukaba tugomba tubahe mikoro kugira ngo batuganirire batubwire uko babyakiriye uko babonye ino mfashanyo reka duhere ngaha anye imbere mupfaso turabaramutsa cyane
ndabaramukije
mwo twidondora
yego twavuga akazina kacu
yego
ntibaranyizigiye ko leta
musanzwe muba hehe
tuba muri gitega
muri
tuba muri gitega kuyibogwe niho gitega
igitega n'umunsi tuza tubajanganye mu ishyirahamwe apeyave mbega tukaba tubona imbere yanyu mufite amakaye n'ibikoresho mwiyumva gute ku mfashanyo mu nzego kurongo ubunyene
twiyumvi icyo niyumviye ko mbona ndashimye ntangwe gushimira imana imana nazindukanye amashengesho ni menshi je nsanzwe nsenga handashimiye imana neza cyane rwose ndayishimiye nishimirije nshumiye ngaho imana turi kumwe aha nari nsanzwe nari n'umupfakazi ibi ntabwo nogeze ko ntabwo norose sinoreka gushima sinoreka kugushimira mana tizwi mpaye biramaze izwi mpaye umenga biramaze n'utundi mwogomba mwonyongerezwe shinye mana irashinye imana turi kumwe ngaha turi kumwe nayo sinoreka kuyambaza nayambaje mu gitondo no mu ijoro mbona yuko amashengesho yakoze
amashure butatangura ku munsi wa mbere w'indwi itangura mbega mwebwe musanzwe mufite abana bangahe bari ku ishure
ya sinobesha ni batatu bangahe barubake papa wabapfiriye naciye nyene nguma nkurikirana ati namwe nimuce muguma mwiga muje ku mashure ariko babiri barubake
none kugeza uno munsi mwebwe aronke ikoresho byo ku ishure byo kusha abana ku ishure
sa
Uzuno munsi mwe bwaronke ibikoresho byo gushira abana ku ishure cyanke mu bantu subunyene
Ibi Ego ni murakoze Sinobesha nk'umugabo ngo nkudukake nzo turonka Nkabo abo babiri umwari mu ya kane wundi mu ya gatanu Ndacho wari muri munane Icyo nisha kizonkoroga Kudukake
Ego bakunzi ba FTV muravyumvise yuko uno mufasone aje kuvuga yuko amakaye arayaronse ibintu byose bimeze neza ariko aracyafise akabazo ka uniforme ni kuvuga yuko nabandi bagira neza bose hamwamuri murumva yuko ikibazo uno mufasone agifise rero muhamagara kubandanya mugirane mu mushigikira ntitwagarikiye ngaho twegereye n'ukundi mufasone bari kumwe reka nawe nyine tumubaze twidondore atubwire uko yumva ku mutima amerewe ko numfashanyo y'ikoresho by'ishure aze kuronka mupfasha namwe twidondore mutubwire ko muvyakiriye
jewe nitwa Ntimirangeza na Beatrice nokuri ndashimye numva umunezero urenze ahubwo nabandi boza baraba nk'uko nyine bakaza baradufasha nokuri nkaje nko mwabo bana numva imbaraga zose numva zari zaheze kugira nshiki no kwa ruhande rwabo bana nase yuko bicara batagiye ku ishuri cese nize mukanda kunda umwana yiga cyane aha nejo naragize bakwe ndasanga ahantu nyene hari umupolisi nkuko nyene ndatorika intuzi karamu zitatu nkuko usange nta muturimwo nokuri naridoze ndumva ndababara ndumva kumenya ingufu ziraheze ndavuga none kamana kugira yitibereye nkuko nta mubiri urimwo ndabigenze gute navuze ati imana ni gitangaza none je nokuri ndashimye ndakengurutse naho uwo mugenzanje avuze nkuko nokuri na jewe ibyavuze numva naho nyene ego numva umenga wapi kubera kutwa tuntu nyene uwo mama yavuze sinokwirwa ndavuga byinshi kubera sinkunda kuvuga byinshi jewe hama nkashimira uyu muntu atwitayeho ku uyu munsi jewe ni rya mbere ndose ikintu nk'iki imvuga giciye mu maboko y'abantu ahubwo imana mushobora byose izozira mu mpezagirira namwebwe mwemeye kudufata mu mugongo imana ibahezagire
Betis umuti jose nize ariko indoko zanje nuko abana banje biga uyumva gute rero ukikoze apiave aje gushikiriza kubahereza kubakorera ubunyene
nokuri ndashimye cyane rwose nta n'uco ofise nabavuga numva umunezero urenze
reka tuwe ijambo undi mufasoni hano mufasoni namwe mutwidondore mutubwire uko mwumva uko mwakiriye uko mwakiriye ino mfashanyo muhawe n'ishirahamwe apeyave mutubwire uko muyumva ku mutima
jewe nitwa Nibitanga Joera nukuri nkaba mvuka igitega ruguru abafise abana batatu biga nukuri ndashimiye umumama imana aheza agiye adufashije amakaye y'abana kandi tuto yarose nkaba ikindi ndabakengurukiye muratwitayeho n'umumama yatwandikiye araduhaye inomero akemera akatwigorera ntiyatubenshe kandi turamukengurukiye imana umwongera umugisha aragahora afise umutima nk'uwu nizeye ko yadufashisha utuniforme natwe twabana tukabandanya tumuhezagiye ngarukiye ngaha
ego muvuze ko mufise abana batatu mbe abo bana biga mu wakangahe
umwe yiga mu wa kabiri uwundi babiri biga mu wa kabiri uwundi mu wa mbere
ego murakoze ariko rero hari ikintu kimwe nagomba ndabasabe mubona yuko muraronse imfashanyo zivuye mu ishyirahamwe apeyave ariko kenshi hari igihe abana usanga bariko barafashwa ngo usanga amashuri barataye barayahebye n'akahe kamo mugiye n'ikihe kimwe mwemeze kugira ngo wabone yuko imfashanyo zitanzwe atari imfashanyo zigiye kubonekara ahubwo zigiye kuba imfashanyo zigiye kugira akamaro kugira abana banyu azobandanye biga mubwire ikintu wewe wiyemeje kugira abana bawe ku ishuri ntibaze bahebe
nabahimiriza kwiga ku ishuri si nabahimiriza yuko baguma muhira kandi barose ibikoresho
reka nawe duhe nawe tubwire uko mugiye kubyifatamo kugira ngo abana banyu babashe kubafashanya bazikoreshe neza kugira ngo amashuri bayabandanye baze bayaheze kuko murabizi yuko ko kazoza keza kari hehe kari muri iyo kayi nyene
Nukuri jewe si ntacyo mfite no bivuga ko kubera nubundi naho ntari mfite umufata mu mugongo sinashima ko umwana yicara muhira jewe nukuri natuma nemera nkaye utwo jewe nojya nkigwa inzara nkigwa nakenyeye muga nkabona ko umwana giye kwishuri kama nkapfuka yuko noshima ko nyine nukuri nta bindi hise no renza ko kubera numva oya
Ego eka mene na mikro no mama nawe nyene bati byapfise no mwana gamo munane nibyo
je wikintu ntanguye gushimira nashinyo gwasandiko ndiko ndaryoherwa kanyamuneza hirya no hino nashimi imana nongera shimira nujya mama radushikana mu kirimba ntabwo noreka kongera n'imana inshuro gatatu inshuro kane impaye tudukoresho ahubwo nitwongera umugisha mu undi mugisha nyabunanga turashinya kuva hasi hejuru nzinza ndumupfakazi umwana akayige ya mbere akigiye gatatu akigiye kane agashika mu ya gatanu none uwo mwana wumva ubukimuhiga ku gikogwa uwo mukuru waba waramaze kurengana n'umukobwa ubwo bubiri mugabo n'ubuhungu none kagushimira imana shimira imana gose aguna munsi ndayikenguruje ndumupfakazi abana batatu kandi abashika ku mashuri kugera iyo Tumane melangi mwana gihugu bakama kagero nkemera nkigwa ndakora mugabo bakaguma bakankara nk'icyo bashika bajye. Mugabo bashikire nga. Niko no mvuga na bashimira Imana ndayishimiye mu zisaha.
Bakuzi ba FTV abapfakazi iyo bageze muri APAV barumva baruhutse barumva batekanye impfuvu zigeze muri APAV zirumva zitekanye zikumba zisubiye mu muryango koko. Eko nkuko mubyumvise mubandanye rero mukurikirana ibiganiro bya FTV mugira subscribe like aho hose ugira ngo mushikare mugenda mubona ibiganiro bigenda birahaca hama uwundi wese yabafise umutima wo gufasha nkuko mumaze kuvyumva barasaba yuko boronka no uniforme yobagirisha koze agaterera agafasha kugira ngo bano bafashe abana babo imiryango yabo bashikare kwiga nkuko musanga mubizi ngo akaduza ku mwana kari he kari kwishure murakoze imana ibahezagire